Ladies and gentlemen, give it up for Bryson Yohana.
Ukipiga simu na kutabize na akipokea na kwambia subiri kidogo. Ukimwambia jina mbutune anasema nimeshiba kitumbo. Kuna lazimiza ajibu meseji ulizomtumia kitoka mishemize nyumbani anakula.